Niteka n'umunezero ntangire kuri imwe mwese rero barundi namwe barundi kazi mudahwema gukurikirana ibiganiro vya misi yose ndetse n'amakuru ya misi yose bushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane yashira amatsiko TV aho rero ibandanya ibashikiriza amakuru habatandukanye ariko haravugwa ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu maze ikabashikirayo ikabatorokaniriza ayo makuru yose ku buryo bw'idonido maze igaca iyabashikiriza mwe rero mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane yashira amatsiko TV gatuze tubabarire zime mu ngingo nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri aka kanya makuru yacu reka tugire tuyahere mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri Ruhororo maze tubabarire ko hariko haravugwa amakuru y'umubabaro ko intwaro muri komine igomba komora abateshejwe izabo ayo makuru ndetse n'ayandi yose muri yashikirizwa mu kanya ku buryo bw'idonido maze nimuze muve ku mirongo ndetse no kuri imbonesha kure zanyu mukuna cane ishira Amaziko TV rero amakuru yacu tuyagaruke ko mukanya ku buryo bw'idonido areka rero ngaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido maze nyahere ngaha mu Burundi mbabwire ko muri Ruhororo ariko haravugwa amakuru y'umubabaro ko intwaro muri komine igomba komora abateshejwe izabo bo muri komine Ruhororo yo mu ntara ya Ngozi uraruko bw'u Burundi bavuga ko bariko baraterwa ubwoba na mutanteri w'iyo komine wo akaba abagiriza ko aribo bahungabanya umutekano muri komine yiwe Inkuru ya Social Media Burundi itubarira ko imyidogo iguma igwira kuri abo bateshejwe izabo bagizwe ahanini nabo mu bwoko bw'abatutsi intwaro muri komine iriko ibategeka gusubira ku mitumba bavukamo kandi ku nguvu ariko nyene adutegeka gusubira ku mitumba twahunze twarabuze abo mu miryango yacu bicishijwe ibipanga n'amashoka bicwa n'intagondwa z'abahutu mu mwaka w'1993 niko abo bateshejwe izabo bo mu ikambi ya Ruhororo bavugana ishavu kuva kuwa 21 gitugutu 1993 umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe yarishwe abatutsi barishwe n'abahutu ku butaka bw'u Burundi ndi bwose bitwaje ko bariko barihora abacitse kwicumu bashira bashwiragiye mu makambi y'igihugu atandukanye kuko bashinga intahe Marite Birikundi mutanteri wa komine Ruhororo ntahengeshanya kwita abo bateshejwe izabo bo muri komine yiwe abanyamacakubiri mu manama cane cane y'umutekano adonda urutoke kuri abo bateshejwe izabo abita ko aribo soko ry'umutekano muke muri iyo komine rimwe na rimwe turamaramazwa n'uwo mutware biradutera ubwoba mu gihe avugira ku mugaragaro ko turi abanyamacakubiri badurumbanya umutekano ku butaka bwose bwa komine niko umwe muri abo bateshejwe izabo agaragaza umubabaro yongera ko hati mu yandi majambo agomba kubwira abanyagihugu tuba tubona ko ari twebwe tubabanga ngamiye ayandi masoko muri abo bateshejwe izabo avuga ko igoye no kuronka ibyo barondera bitangwa n'uwo musanteri w'iyo komine ya Ruhororo nyene agira ati tutakiriwe iyo tugiye ku biro vya musanteri wa komine ntashaka kutwakira niko bagaragaza umubabaro kubwa amasoko yacu yo ngaho nyene kubwabajejwe intwaro ku rwego rwo hasi Marite Birikundi avugira ku mugaragaro ko ikibanza cubatswemo iyo kambi ari amatongo y'abanyagihugu bo mu micungararo mbere bamwe mu banyagihugu baratanguye gushinga uburimbi ntango ya mu matongo y'abateshejwe izabo kubwa babibonye tuzohava duterwa n'abanyagihugu nta wuzo dutabara nibwo bwoba bugaragazwa n'umwe mu baserukira abateshejwe izabo muri iyo kambi ya Ruhororo nyene abanyagihugu ho muri iyo kambi ya Ruhororo bavuga ko bafise ubwoba kumabona kubonera ubwoba kumbonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD baduru baradutera ubwoba bafadikanije n'abajejwe intwaro niko umukenyezi akuze ashikirizanya umubabaro musanteri wa komine Ruhororo ntitwa mutoye ngo agire ico ashikirije kuvyo yagirizwa abategetsi b'u Burundi barerekana ko bafise ugushaka ko kugarura amakambi uko kugara amakambi yabatejwe izabo akabona ko impore n'umutekano byagarutse ku mitumba baturutsemo ariko habo byega hamwe n'amashira hamwe aharanira gateka ka muzina mu nagateka kinkehwa z'abatutsi bavuga ko iryo ari ihohoterwa ry'abakorewe amabi binatuma basubira kwibuka ibibi baciyemo kubwa bamwe mu bakurikiranira hafi abategetsi b'u Burundi barivuguruza kuko bavuga ko bashaka gushira hamwe amatongo kuri yo kurima no gushira hamwe abantu mu bisagara ariko bakanongera ko bakanongerako iryo ari ihohoterwa ry'abakorerwa amabi binatuma basubira kwibuka ibibi baciyemo kubwa bamwe mu bakurikiranira hafi abategetsi b'u Burundi barivuguruza kuko bavuga ko bashaka gushira hamwe amatongo yo kurima ndetse no gushira hamwe abantu mu bisagara ariko bakanongera bakagomba kwirukana abatejejwe izabo bo muri bo mu makambi yamaze kuba ibigwati Nyabarundi namwe barundi kazi rero mudahwema gukurikira amakuru yacu ku monitor kuri yanyu mukunda cyane ya Shiramatsiko TV rekatubabare ko amakuru yacu tuyasubikiye ngaha tuzosubira gusa kubo tutatanguranye amakuru yacu ntitwobura kubibutsa zime mu ngingo nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri aka kanya amakuru yacu twayahereye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi tubabare ko muri komine Ruhororo ibintu byamaze kuyangara ari wari umubabaro gusa aho mu ntwaro muri komine nengo igomba komora abateshejwe izabo aya makuru yose mwayashikirijwe kuri Bwido Nido ntimonesha kuri yanyu mukunda cyane yashira Amatsiko TV mu barundi rero namwe barundi kazi mwari mukurikiye amakuru yacu katubabariye ko amakuru yacu aragasaga gusa kubo batarafyonda ngaho hasi sabo handitse sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa gusa mu gaca mu fyonda ngaho handitse sabone maze mukaza murakurikira amakuru yacu umwanya wose kuwundi bakoresha ururimi rw'icyongereza kugira muze murakurikiye amakuru yacu igihe cyose abashikire muca mufyonda handitse subscribe maze amakuru yose akaza arabashikira umwanya kuwundi mwese rero twabanye mu makuru yacu reka tubabarire ko amakuru aragasaga tuzosubira mukomeza mugire umutsi mwiza kandi muhahe muronke.